apha ka sicela ba sisombulule uy so ukuthi akukho i-negative ka-cube root ka-y elingana no-4 ophindaphindwe nge-cube root ka-y edityaniswe no-5. So ithetha ukuthini? Ithetha ukuthi le nto masizame ususa ntoni i-cube root zethu sizibeke ecaneleni elinye ze ke ke ngoku sizame ukuthini ukusombulula. So into emela siyenze ukuba sithini, uba sifuna utshintsha zonke i-cube root zethu sizise kwenye icala kuba sisuse u-4 uphindaphindwe i-cube root ka-y kumacala omabini. So masisuse ke okanye sisubtracte okanye sithabathe u-4, so sisuswa u-4 i-cube root ka-y kweli cala lasekunene, siphinde sisuse ngapha sisuse u-4 i-cube root ka-y. So uzaqaphela ke uba kweli cala lethu lasenxele into esizayifumana eziba ngubani, ngu-negative 1 uphindaphindwe i-cube root of y ususe u-4 we-cube root ka-y. So saba ne-negative 5 ophindaphindwe nge-cube root ka-y. So eli ke licala lakho lasenxele. Kweli cala lakho lasekunene ke uzokhumbula uba lana yasusana okanye yakhanselisha kaloku ziqonda uba besizama ukwenza loo nto kwasekuqaleni. So sishiyeke nabani? Sishiyeke no-5. So sishiyeke no-5 lona ulapha ke. So sizamile ke ukuthini ukohlula izinto zethu ezingafani. Ngoku into efunekayo uba sithini, sisuse okanye sohlule amacala ethu amabini ngo-negative 5. So sakohlula ngo-negative 5 ngapha, sohlule ngo-negative 5 nangapha. So zibe ziyasuka ke ezi zimbini kuba besizama ukwenza loo nto. So sishiyeke ne-cube root ka-y elingana no-5 ohlulwe ngo-negative 5, loo nto ke ngu-negative 1. Ngoku ke into emele uyiqonde uba i-cube root ka-y ilingana no-negative 1. So indlela ebawenze lula kuba uthini, wonyuse amacala amabini kwe-power engu-3. Le nto kaloku uzukhumbula uba ungayibhala ngoba efana nqwa le nto noba ku-y is equal to the power 1 over 3 is equal to negative 1. So indlela ke yohlukileyo leyo onoyibhala ngayo kwale nto inye esiyibona apha. So ithetha ukuthi loo nto xa sinokonyusa amacala ethu amabini ngo-power engu-3, omabini amacala wethu nge-power engu-3, ithetha ukuthi nalapha ke iyafana uba senza loo nto, nalapha sinyusa ngo-3 nangapha sonyuse ngo-3. So ithetha ukuthini ke le nto? And uzawubona ke apha u-y to the power 1 over 3 onyuse wonke ngo-3 ithetha ukuthi ezi zimbini zingakwazi uthini uphindaphindane ze isinike u-y to the power 1. So sizama loo nto ke nalapha kuba kaloku xa ukhayela i-cube root ka-y to the power 3 izasithinga ubani? Izasinika u-y eli cala lingapha ifana noba ngu-negative 1 oziphindaphinda kathathu. U-negative 1 u-negative 1 ngu-1 uphindaphinda omnye u-negative 1 ibe ngu-negative 1. Ibe ke le inkcazelo yethu epheleleyo. Masike siyojonga ukuba le nto iyasebenza na, kuba benditshilo kaloku kwiividiyo zam ezimbini ezidlulileyo uba hamba uyijonga uba iyasebenza na. So sawubeka u-negative 1 kwindawo eno-y. So sine-negative e-cube root kabani ka-negative 1 kweli tyeli elingana nobani? No-4 ophindaphindwe nge-cube root kala negative 1 omnye uze yonke loo nto idibanise no-5. So sizama uyiqonda ke ukuba iyasebenza na. Uzukhumbula lo uba i-cube root ka-negative 1 ngu-negative 1. So ngu-negative ka-negative 1 ilingana nobani? No-4 ophindaphindwe nge-cube root ka-negative 1 engu-negative 1 uze udibanise u-5. So negative 1 uphindaphinde ngo-negative 1 uzosinika u-1, u-4 uphindaphinde ngo-negative 1 ngu-negative 4 odityaniswe no-5. So ithetha ukuthi loo nto iyenzeka uba u-negative 4 plus 5 uzasinika bani? U-1. So ithetha ukuthi senze kakuhle.